say Kwankwaso. Nigeria.
Kwankwaso.
Nigeria.
Kwankwaso.
Nigeria.
Kwankwaso.
NNPP.
On the 25th of February, vote for Kwankwaso and Idahosa for a new Nigeria.
NNPP! Yeah.